Go kuvaho atanguye imyiyerekano mu kwezi kwa kane haratanguye kwibonekeza ihohoterwa rya kiremwamuntu cyane cyane imwe mu gifaransa bita torture. Abantu rero kenshi barafatwa bakatwarwa n'ahantu hatari kwiwe gufungirwa abantu ama abantu bakabakubitirayo mu nyuma rero bagaheza bakabajyana mu gipolisi hajya hazwi ko bashobora gufungirwa abantu. Jewe ejo bundi namye ndabiharura kugira ndabe abantu twebwe twiboneye kuko twebwe abantu tutashoboye kwibonera nabo tuvuga mbwa abandi turabumva. Jewe nk'ejo bundi naraharuye nshasanga abantu bahotewe koko imwe by'akarorero ni abantu bashika 64 abo nabo twiboneye nabo abashingwamanza bacu bagiye gufasha bakabibonera. Ubu rero turiko turaba ingene abo bashingwamanza bufasha abo bahotewe kugira bashobore kwitwara. Umugabo rero kwitwara witwara hehe? Ntiworibwa n'inzoka ngo uje kwitwara ku isato ngo uzoronka urubanza. Aho niho tugiriranira ingorane kuko ugiye kunyamira amabi uca usanga adashobora kugira idosiye y'ibyo akora mu biro bikuru by'iperereza kuko umengo niwaha amategeko. Canke nk'ubu kijya cyegera cy'umukuru w'igipolisi wumva ari nde umupolisi umupejiye umugirira dosiye kandi ari wamutwara? Aho niho bica bigoranira. Mbere hari amadosiye menshi twebwe twafashije kugira bayashingishe muri parike ariko abashikiriza amanza ntacyo bayavugako.